haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndugu, wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele tu, mema yako mbele. Sema kwako haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndugu, wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele tu.